chisila mulelo antu maloweta fashioni zikusiana chisila mujantumiki kanjo simuvula kunzigidi simujomba koma sula tifatiha baga lelo simudziwa kupunzila makufuna koma tuti makuchani mashehe ndiye woba kutsika maweti woba kuyaluka umayanka mafuso dakale zomwe simudziwa mumalalika zintu zongomva zobanda umboni kodi ndisunge zindevu
hai
ndivale nkanjo
hai
sunge ziganga kapena hijabu ya ngai ndige chinkongo kwatira nendi ya shehe simaonekedwe oka komaso zintchito zabwino kuti ukalowe kujana ndikufuna kukwatira koma ndalama ndilibe yolibila kuholo zida ndi amaliheso yobwelekela velo ndalama yokula mpunga ndikulu koma ya mahali ndiyo ikila pa yomwe ndili nayo ashehe ati nzoteka achibale ati sizoteka akufuna kubwezeledwa kodi miga njiani izi zalowa bizinezi ndowa ndijani
izi zalowa
kodi nzalemelekae
hai
zavale velu
hai
zachole madansi
zachole